si jwi ijwi ry'umuntu rimpamagara rigirarite
warasayishije none garukiraho
Yeah.